Ah, ithatum, zikuphani?
Ah, ya mpintshi, usufikile. Bese ngicabanga ukuthi awusabuyi. Sasiqokothi yokudala nge-first minute.
Hayibo, masinyani so. Madoda, i-team leyizwisa ulaka. Anyway, bafu. Ngize ngalithola iqhinga. Yeah, leli ngumanqoba street.
Kanti sikhuluma ngani futhi bafu?
Mfo, kusukela kumali enlutshwana engange $3 ngenyanga. Ungafa imuli yakho isala ithola at least 3000 kusiya ku 30000 kudependa ngepremium oyibhadalayo.
Ah, wena 30000 yonke le
liqiniso topi ngivela eCBZ kona manje balohlelo oluthiwa iMy Life Combo Cover. Ha mfo lolu yilo umanqoba lugcwele ubukhosi. Imuli yakho iyabe izathola ama groceries, ischool fees, ifuneral tombstone kanye le accident cover.
Oh, serious? Lami uhlongiphi inumber seCBZ? Ngihle ngibathinte kathesi, kathesi so.
NgeMy Life Combo Cover eCBZ Life, imuli yakho isala iphiwa uncedo okomnyaka wonke ngemva kokuba ulahlekelwe impilo yakho. Hambani ku-CBZ branch eseduzane lani kumbe ukufonela mahala ku-460. I-WhatsApp number 0774-461-461. Loba 0774-460-460.
CBZ Life, partners for success.